yose nyine ari professionnel hani Bujumbura nta muraperi n'umwegera abonekamo nta munsi warimo rero uko nuko tubika mu kwaha vraiment nibagerageze badushyira habona bareke kutubika mu kabati nk'amasahani ibyo bintu vraiment ntibisoundinga neza je ikintu mbona organisation ya Prime Music ni nziza irashyira amatalenti ahabona kuva muri 2012 gushika uno munsi ego hariho iminsi yahagaze sibyo jewe nk'icyumviro canje hari hageze yuko baha agaciro rero abaririmbyi bamaze imyaka bakora apana yuko ufata 25 million urumva ukazihereza umuntu atarigeraje no muri studio
uvuze uko donc muri Prime Music birabujije ko abasanzwe baririmba mwiyandikisha
bo uko bigenda kose ntibibujijwe ariko dutinya kumaramara je ndashobora kuba mfise iryo zina ndi umustar nkace nkugwa ngo n'umupeti nawe we utigeze ubona mu buzima bwawe bwose kandi birumvikana ari ibipeti bifite talent we utazi sivyo nanje ni nazahagira ndamaramara mugabo ni wafata ziya kategori ukavuga ataba star bahiganwe bivanya n'amakondisiyo twafashe ufise clip zitanu nizo dufatira ko utazifise ntiyandikishe sivyo aho uyu ucubona tuye umuntu yarakoze vraiment rero muri ico gihe jinge ndabibona ufashe nk'umuri nk'umuntu yisubirira mu ndirimbo za zo muri karaoke ataraje muri studio n'umunsi wa rimwe nta strago y'umuziki azi naho zo muhazi ya 25 million nta kintu na kimwe azozikoza we wazo wafise n'izindi mind zo kudandaza utundi tuntu twiwe mbwa nta muziki azogira icyo yimariye cyangwa agira hashitse mugabo ni wafata umuntu uzi neza yuko yasragorinze amaze nka 20 yiruka gushikiza isaha agiye n'ahantu haterirege atagira n'agakinga azomenya ati jewe aya mahera urumva aya mahera ndazi neza ko nzo yakoresha mu muziki wanje izina ribandanye rikura mvuge ati umuziki wanje nawukuye mwiki mugabo ufashe aya mahera ukayaha umuntu atarigera sragoringa n'ibintu bibabaje basi ntacu ntituri ko turakondana abantu bataraje muri studio ngo ntibabahe ayo mahera gusa ntibarabe basi nimba uno mwaka bakoresheje talent zijya zitaramenyekana bazishyira ahabona nibace baraba mu mwaka ukurikira bakoresha abastar sivyo n'amayide dufise ntituri ko turabategeka ariko umuntu wese ikintu nyine akivuga uko aba akibona jewe vraiment ndabiravye baba bakwiye gukora nk'ahandi hose hagakompeta abaririmbyi bazi icyo barimwo bariko barakora mugabo wihaye umuntu yamenyereye gusubiramo n'indirimbo z'abantu kugira ngo azofate umwanya yiyandikira iziwe bizomugora ngo aje muri studio ya jewe uko ndabibona tu nibaha agaciro abo baririmbyi nyine bamaze gukora nk'uburavye hari ubuzima bwa bamwe buteye isoni uravye aho baba n'imyaka bamaze bakora bari bakwiye kubeshwaho n'umuziki wabo nicyo gituma kenshi uza wumva ngaha batubwira ngo nakubo ngo twabonye naka muri vile ngo amajasho yamurenze ngo ebana n'ipantaro yamutabukiye ko ni kubera ubukene ni kubera ubuzima babaye munsi bwiza ya rero nk'umunsi wadutahura bakavuga ati utwo duhera badupartaje muri bajya nyine bazi icyo umuziki icyo ari cyo antuka vraiment nane twebwe twavuga ati baratangiye kutwiyumvira ko amasosiyete ntaza arahaguruka babonye bashiba na ba mediaria gusa babone yuko nk'ubu nka twebwe tugize icyumviro jewe na DJ Pro Alvin na Kingorongoro tugatanguza basi par exemple nka ide yo kugira festival ya rap aho uraba nawe twododora nta ntibo twumva mugabo mu kintu twifuza nuko bo dushyigikira nimba muri Prime Music uno munsi tutagiyemo ejo twitegurira iyi wacu basi badusapotinga badushyigikira ya man nuko je ndavyumva.